I fail. Come on, get over here, little fancy, like a palette. Hello, hello, my fellas. Today, it's a very good my cookie shot for a mulloy. Mulloy is a name for a room, hall, room, jardin. A palago hoods. Hurry, get out. We are cooking in yellow. We ka le bere morare maro ba tla e be lona tswa e thomile ya netse le na e le gore ke bolela batho e ba nge e je so re motho ka phela ka lentswe fela go go sna motho na di mela ba ne ba re ke a gafa ka ba ne ke la tlhagetswe ke business ba ne ke batla putel ana wena o hopola gore tla tshwana le lekganyane ana wena o hopola gore tla tshwana le mangu ana wena o hopola gore tla tshwana le masango ka re nna ga ke etse motho ga nka rapela ka tlasa setlhare mme ke na le bodimo ke yona ntho e ke e tlhokang fela dimo na kgona go etsa mehloro ka nna mara motho batho ba sa rata go ntatela ka lebaka la gore ga ke na kereke le mo ke nnang teng go maswe go tlhakatlhakanya ka lebaka la bolwetse dinyefolo tseo tse nne dinkwetse godimo for 7 years ma empa ka tshwarelela ka tswa ka gara diphefo tse kgolo tsala ma kuna ma hola na ba tla go ntsaya ga suka ke ka nna so ke le tsone ka tshe rale ke re le mo ra go ga 7 years ke di mo a thoma go ntsa fa